Umphakathi waseZola usuzwakalisa ukuphatheka kabi ngesenzo sokushoda kwabasebenzi eZola Gateway Clinic, kanjalo ke nokungatholi usizo ngendlela. Labahlali bathi babhekene nengwadla yenkinga yokujikiswa ngabasebenzi bezempilo abasebenza kulo mtholampilo ngemva kwamahora amaningi bemulayini ngoba bedinga usizo. Ngaphezu kwalokho, kusolo ukuthi lo mtholampilo unodokotela oyedwa vo ofika asebenze isikhathi esifushane.
Ufuna izimpendulo umphakathi waseZola eSoweto ngokusebenza komtholampilo iZola Gateway Clinic, njengoba bebika ukuthi kuhlalwa iside isikhathi ngaphandle kokuthola usizo nokholela ekutheni bajikiswe emakhaya ngenxa yesikhathi.
For the past 4 months ngibhizi ngizalayele ntuzane, we've been experiencing issue ukuthi akunamadoctor la. Uma kube kune-doctor for 4 hours, then iyahamba, then ama-patients aturnwe back. So we've got a concern ukuthi, you know, kune-shortage yama-doctor. Abantu ba-turnwa back, it's not right in this day and age, you know. Abogogo nabomkhulu babuyiselwe emuva. So that's the reason why silana. We've already spoken to abantu abayi-in-charge of the lentuzane. Today we have been given i-doctor ukuthi izizosebenza, siyibonile iyasebenza, and we have been promised ukuthi from now on every day kuzoba ne-doctor, as maybe nibuzwile from the meeting esibuya kuyo.
Kusenjalo elinye ilunga lomphakathi unkosazane uLungiswa Ngcobo uthi abakufunayo ukuthi kube khona udokotela ozonaka iziguli usuku lonke.
Iyasi-affecta kakhulu, i-affecta umphakathi, i-affecta amanesi wethu nabo labo abancane abakhona, because the pressure becomes immense for bona. So akukho mnandi ukusebenza so fatigue, exhausted. Kuwukuthi iSouth Africa inama-doctor aqualified who are South African, namanese ekuwukuthi aqualified yet bahleli nama-degree abasebenzi.
IZola Gateway Clinic iyingxenye yemtholampilo esebenza ngabahlengikazi kuphela ngokomthetho, kanti iziguli zibe sezidluliselwa esibhedlela ukuyobonwa udokotela uma zitholakala zinezifo ezibucayi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseZola.